Yes, ara for mamu nyina kwa ba eroba platform we eso host na naji ana wode me abon mponu mponu misro ene ayi dey kan a wode ba platform we eso ara wode wonsa asma se subscribe at us for latest updates and behind notification no se de be newly upload bi an enso no ability was ara for seri asemu seri a na nsema etende e wujit celebrities for internal and mom nyansema otibi e wode this particular platform eso ofa a yadu si ara for sesi amro e ka sei former black star player Princess Samuel Inkoom. Sisi ameno eka sedi abranti kami akwa kwe se. Ayin watuwa na nanum ewa nsiedu. A Kesben TV se radio slash radio 4. Ena adye weno. Mwune se omu ene posti ye. But anwaten ye di munti muka kra e brenada 4. Asembi sino e kwa so e wo kwa u abetifi. Kwa u abetifi. Adye bi e kwa so wa dasada. O hima a kidnapo chese wa hino tia kunyaso. Na fwe di empo ene si ye mkwa mkwa tini e kwa so wa dasada.
Enti central phone yan enti ese sabi bambo fo abomodi abo rahim fie ho akoche apetife hene na eba sa no na ye dimrika na ye hu de ye kwa ye ba kuri nyina bonye nye ne tu ko na kese edi ahim na ye kochi mu a ye oba ahima ba ko aye fe no nana asantoa the great a wotere se ono ye kwa nyina oba ahima kire mu se sabi ono ena ache nana enti no oya mamre na mane na kese watu no afri akunya so nti kwa basa ante njwa fwa yoko bopini honi ya nino eko di nko mwama nekchire diye kwa suji na nenso na e basa nukuluma fwa nusu ese omo mpene nti omo so ako bopo mpim ewo baby obiti mi afadika pibia wabitifi diye na chase omo ako bopo banyo wafwa kaya kwa kama na akwaya rehoze mpa enu nti afuosi fwa cheye mwamudi milika bae mwubi ye sebe ya kwa ibiti mi ademu na chase ubiye timi ya kono ubiye timi ya ba na fosi fonso kubu refie ho ameka sai de omatimi akwaje atemfo atidu ajeman na omasat na bana himfie na ebi anchekura na ehun sekromanfo no nyina bonyenyei ebowura na masa ohima ya odi ojitimu se ono na etu atemfo yi meka sai de omoso akofa no de napia de ekoso no eni nyai pa yi sebe sebe yabono acheche ne hun nyina naked a sebe sebe panchekura no ebi nche no na meka sai
kwasi
ama ebi
ohima ya bunwa bono huwa deja
naked naked
ohima woka na semiye hima krobe so ana pote mubeni
okre se ono ni kwa winyi na abriweti ya the great mana ya santua meka se isabi naked chase mfurini ye jim fama bwante mubi nti mishibi onche she na aposi fonso ya ade aposi fonso ya ade aposi fonso ya ade meka se die oma kwa jima amie free sabi kuma mfone nsem na maame ne so makopɛ ne kra bre a tɛsɛ akopɛ ne baabi di na akɔsha tɛsɛ em koba sɛ ɔmo nyene nkwa mfini nsɛm ti mika sɛ de attention wo kuro ne mu paa na enipa de ɔmo ma ɛba sukuu ɔmo nso kra no akɔya rɛ hɔ tɛ ɔmo du hɔ no mu nyina bonye nya maame ba akɔkwa de ɛne twetwe nkɔbɔ na tɛsɛ wo su ane ba nsu su tɛ a
wo 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 na wo video ne nya abɔtɛ wo video no asɛ yɛ hu sɛ ɔba apani bi te hɔ no mu a na tade na ehye no no asɛ sedie ne nne ma bubobubom wono ne abrewatia nana
nka cho ha ano na abrewatia ne yete sɛ
eh ini ewa
ini ma chene de ko ebi yete sɛ ma chene de ko no nti sɛntwofo bopini mu ho yekɔ na security fo ho bebre ne yekɔ bisa sɛ de na ekɔ so ho antara ba pɛni ne ka sɛ ɔno na sɛ be wafrɛ nana de aba hinfie na otu ne nti ɔya mamre na mane atu no nanso amamre na ti na otwa odwan gu ne nan so no ena kromafo no ne ahimfie panifo no bi nsuti mbowura mu beje ohene no omo so kodu ahimfie pena amamre pa so omo so twa odwan e dia hoho no kyerɛ sɛ ye dia hoho wo ho saade a na kyerɛ so betima saa tran wa kunwa so sɛ ohene enti emprempre no dia omo san atwa sɛ be odwan agu na na so a sabe dia omo kyerɛ sɛ omo dia hoho no ho jɔ san gu so eye ne hene na emom maame no na kyerɛ sɛ omo take revenge wa no so a make sɛ yi omo kɔfa sɛ nya protifo ene ba mu a sabe den kama ameno kwa sabe nka ne nkwa enkita no akese make say naked ya
kitchen na sabe kan to na akese atade e hye no a wode te ha ye hwe video ye a enye mabugbo mu akotade ye a e hye no no ma wuro ni nyina
o ma wuro ni nyina sabe 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 enka panti krampo wona ho akese video ni babo nten no untime hwe eno nti akoya re ho se mpa na ibo ama tension na abakuru ni mu a make say dia bambofo na adikuru na fa enya se nkuma na kwa basa anu kuru manfu wano so ubi atia urain dem no wati abrosa no akofa o wori dem na se o wo se kan bia no nso akuyi achese amakuru ni mu di attention aba mu pa achese akoya re ho sem
na ya nhwa bere wachi a na bere wachi a se o achemfo se du ayeden enti na wo kotu na de so if you say wono se chese ye confirm mu numpo wo hwe akire ye se acting wo hino ye owo ho eji wo se wa ayeden a na nka ne wo kotu no ade so yi
so hwe kwoman hene a na nsan ne ebenya ne nti ese kwoman hene nso so nima bi nti omatu na de so nti omode abitifi hene aye kana se bi na acting kwoman hene nti oya abitifi hene de na nso san hwe kwu oman hene so ko si ebenya fofo ade na besi ade so na eno na nam so ama sabre meka sei abrewati anso so se watimi abetu no ameka sei se ebi ohwa no pa no anipa avanza ye de baaye no da kaati e fe ni free ethics kaati makomako nan e na chese omude enipa gu mu ba ya omubeji se adwuma yi na meka sey sa kaati ni nyina no apositifo abomode ama omun saka ni nyina no akopato otifo nsem a chese e koya rebel 76 idea e kurimonyo kra na na ya santo ana kire mu se ono e de kwawu ene enyema bi ekoso no ko court ama okacha se yebu ama ne se onye kwawu nyina abre watia ana acha oba hema enti no sa ene tia chese ensem na dia anu odin paye nemum esan se ye fase bi asu bi benti ye gusu wa ha ye hwe ne ba mpo ne ma mo ye no ye ye se e be ya asu bi beba
enti na ya santo ase achemfo asie du otu ne sa betifi hene ana se wo otu ne sa wo hina wo hwe akire e wo kwauman mu
ase otu ne sa betifi hene efi se omode ne bedi ade se betifi hene no efie no a ono wo mu na hifie no e ho no besu aye na nso sai wie ye no onti ho biem buo ne ni dia se wo de ma no omfa ma no enti na wo otu ne sa betifi hene
eyo
ye kon ko se bia kwawu hene acting kwawu hene no bia wo otu ne
ye da se yada se abusuani a wuti ye
yes arafrance ene ye na ene anyan we ni nsem a ekoso e wa that side and what dey I'm papun suno e ye chese former blaster player friends and Inkoom ono suno e na chese Kesbin for be post to ade we yes na dia Kesbin for a post ye no say ye kan ye e dia mamode a ewi asmonim say chese client emoji ene ayro ho ene nam and now much on say what is going on check out on our social media sites which means say minim sabrant and say any yan and chest fraud and say minim send out fraud new one to say what couldn't who said yeah now to know so be able now kuno I can't tell so what I see not just a when a part two of the video no and not just a go abetifi the end so no air part one another thing so what I see which means say see the gun and the hand said on your sir now it's the former blaster player let's say Inkoom suno se mi tie ne e kasmen fo e kanide a na ne papa yi e ye atwa nananom e wonse do ha ne de adwuma besie ndo bi arase besie bi makara mo baba.